Mwenyezi Mungu amebariki unapokuwa Mtanzania ukitoa nyimbo yako inaweza kukonka East Africa nzima. Lakini kuna nchi kama Burundi ambayo wakitoa nyimbo zinafikia Burundi tu pale pale na zikienda mbali Rwanda.
Abantu bazoshobora nakurahiye. Tutabirukanye. Genda zibantu bazoshobora ntabirukanye.
Ikibazo cya mbere. Hari zimwe muri commentaire mazimi simbona haburaneza yuko abarundi bingyamunyu abarundi bihaye gukingira umuziki wacu wa Burundi biteguye gukora amaraso ariko wabicishije kumbuga basanzwe bakoresha mu kwataka igihugu cha Tanzania. Aho ni bamwe bamwe imbere nabonye banditsa ati Diamond Platnumz agisha ugacindege genzo mugemiwe ryo mu mutwe undi ndamukubita ryo mu kuguru ndamucukuguru undi ndamwereke yuko mu Burundi hatitaha umuziki wa Burundi twipamvye ariko ndasubira mu ariko agashimwe baduhaye uwumvise neza ko Diamond yavuze ati ibihugu byacu nivyo ngaha nyine ntawo vyigera bija mu gihe Diamond Platnumz afise na collabo n'abaririmvye b'abarundi
ego
ico kino wacakiriye gute mbega abo bantu bitegure kwako bitegura kwataka Diamond Platnumz wewe nike kintu ubibona gute muri make
Alvin yavuze yuko ngo ngumva ngo producteur bacu ngo baratomboza utomboze n'ugiye abayaho amahera make
bisigura yuko iryo jambo rya lavache original itizere kugwa neza na gatoya
uye rero niwe yavuze nabe ahubwo niwe abo bandi bose bavuga ko bazotera amabuye Diamond lavache no yotewa amabuye
Yes my people mumeze gute ni Randri promoter umuganga umutana nigwa kizimya moto five master ebana ndabize ko mwari munkumbuye muri benshi cyane muvuga ati Randri promoter ifo yuko tusubira kukubona kukumva kuri Mike za Hit Top TV aho nimugenda ari mazi minsi ndi mu karuhuko kame mera ko mazi minsi ndabakorera amateka dasanzwe kandi umuziki yo nahari mazi minsi ndani nca kumbuga ngurukana umenye mbono menga TV zose ziraryame ndavuga ati ah ibintu nibiki mu gihe hari amakuru menshi mu gihugu ariko ayo makuru rero abakeneye abantu bamwe bamwe bayinjira mu mizi tukamenya imyidogo kuko twumanze kumva imyidogo yabariya twumva imyidogo yabo tuzava tubura ivyo dufata n'ivyo tureka murabizi neza ico duharanira ko ari iterambere rusangi mu muziki w'u Burundi uyu munsi ndagarukanye nde Idris wasema vumba Munyanga wa muhunyanga. Munyanga wa muhuyuru.
Muhunyanga.
Wa muhunyanga. Kabisa.
Arajugumbanya.
Simbizi wasema vumba ndakuramukije.
Yambu cyane rande.
Umeze neza gamzee?
Asha ndi nyina.
Uri nyina ndani.
Ndisi.
Kabisa. Simbizi wasema vumba ndankuhamagaye ngo gaduce kuyaga. Bimwe mu bintu bimaze imisi kwera tunega kumbuga ngurukano menyi. Nk'umwe mu bantu bihaye ihangiro ryo gogarira neza umuziki w'u Burundi haba angam wacu mu gihugu ndetse no muri Afrika mbese ndo kwino ku isi yose ntitubivuge Afrika gusa. Ariko aba batemeranya ko niyo si yose bikunda mu gina Afrika batwiyakanye. East Africa yone yaratwiyakanye. Ahari bamwe baririmbye bakomakomeye twage turaho nabavuga ati Burundi ni ngaho mu gihugu nyereza buteye intambwe mu Rwanda arivyo turabigarukako turabigarukako
ya muririmbye yavuze
turabigarukako
bikomeje
turabigarukako ntacu uyu munsi je nduva neza ko niteguye kukubaza ibibazo kandi niteguye kuyaga nawe niterambere ry'umuziki
yego
sivyo
yego
Idris Simbizi turaza kuyaga kwimaza iminsi yo kuberavugwa kumbuga ngorukana bumenyi na cyane cyane ku muziki w'u Burundi ndetse niterambere ry'abanyamuzika ndetse no muziki wabo ikibazo cy'ambere Hari zimwe muri commentaire mazimi simbona haburaneza yuko abarundi bingyamunyu abarundi bihaye gukingira umuziki wacu wa Burundi biteguye gukora amaraso ariko wabicishije kumbuga basanzwe bakoresha mu kwataka igihugu cha Tanzania aho ni bamwe bamwe imbere nabonye banditsa ati Diamond Platnumz agisha ugacindege genzo mugemiwe ryo mu mutwe undi ndamukubita ryo mu kuguru ndamucukuguru undi ndamwereke yuko mu Burundi hatitaha umuziki w'u Burundi twipamvye ariko ndasubira mu muziki w'u Burundi mu muziki ibindi navyonze ariko mu muziki abakunda umuziki bararahiye bararengwa yuko bategerezwa gukora ikintu gitari cyiza kuwo muririmbye bamwe bamwe twarabonye barakubara kuye ko na subscribe zabo abandi baramugira follow ku ma Instagram ahantu hose bivuye n'amajambo Diamond Platnumz aruze gushikiriza ku rubuga rwe rwa WhatsApp avuga ati twe twaragize imana buri mu Tanzania wese uko abameze aso indirimbo Afrika yose ramenye yuko mu Tanzania aso ariko ari ku nk'ibindi bihugu nka mu Burundi baso indirimbo igumage ni wabo igiye cyane ishika muri Tanzania mu Rwanda ishika mu Rwanda
yego
sivyo kandi dusubima gato ni Diamond Platnumz aheruka kuronka ama miliyoni menshi hano iwacu mu gihugu
yego
ahawe ni ishyirahamwe Burundi.
Yego.
Si nawe wenyene. Haraherutse kuva ngaho umuririmbyi. Amunayize nawe kuva ngaho nawe akorerwa ama miliyoni.
Yego.
Arigira. Ariko agashimwe baduhaye uwumvise neza ko Diamond yavuze ati ibihugu byacu nivyo ngaha nyine. Ntawo vyigera bija mu gihe Diamond Platnumz afise na collabo n'abaririmbyi b'Abarundi.
Yego.
Ico kintu wacakiriye gute? Mbega abo bantu bitegure kwa bako bitegura kwataka Diamond Platnumz wewe niki kintu ubibona gute muri make
bo ego je ikintu ndabibona ama hari umugani sokuru yasize avuze avuga ati uko imvuga kuri buzwa amahiri kandi abarundi dufise ingorane kudakunda kuri je na mana abivuze namana habwo Diamond mu byo yavuze yatugize banini gose ndabwiye yuko umuziki w'u Burundi n'abasore indirimbo ntizikwira kwanza mu Burundi wana abatanzania bobo kega narayikurikiranye wavuga yuko akeneye bariko barataka Afrika inisho mukuru giguno yavuze yuko intambara yaheze mugabo tugifise urugamba cyebyo rugamba ryo turimo kugira twagura karere tubanza kwanza gufata iwacu hari ngo abantu basora indirimbo z'amahiti kumene yabaye hiti mwabo gasanga indirimbo izwi ngaha gusiba Bujumbura ruguru ntayiriyo urava meno wacu namba dukene ibamo ndakubwiye yuko Diamond hagiye tugize banini yuko indirimbo igarukira mu Burundi twebwe turi ngaha ku rubuga kandi isi blag aho subeshi ndiko ndaguhereza hari hano ushobora kugenda nkari azama kamba je naho rima kamba imakamba ahantu ha usanga bavuza abatanzania n'abanyarwanda ngo usanga ari ibintu byacu nta naho biba Diamond arabikujije imiziki yacu igarukira ngaha nyene mu bajama cyangwa uzinange n'umu DJ akora muri boîte n'wazo zivuze bigarukira ngaho kubera uzovyemera yuko ata muziki dufise ntabarimbye bagenda gukora amashoruguru
ariko kandi tukiri ngaho simbizi benshi bagiye bavuga ati Diamond Platnumz yadusuzuguye mu gihe arumwe asanzwe afise na makolabo n'abaririmbye b'Abarundi
ego ni sube ngwe ntiyadusuzuguye yatubwije ukuri mwene wacu aka kandi uvuga
ko ngahuriza mu bantu b'Abarundi
abo bantu bavuze uko nababwiye ukuri ibiririmbo vya indirimbo zanyu ntizirengu sinovuga Diamond yarabakugije yamba yaravuze yuko zigarukira mu Burundi gusa zigeze kure ni mu Rwanda no je byo na Diamond navyo muri je nabo indirimbo zawe zigarukira mu tugwi tugwi nganye no mu gihugu ntizifata kubera ari ahantu Landry wewe uragenda makamba uragenda cyangwa mu kirundo uzosanga bivugiriza abanyarwanda gusa uzo kigenesha cyane ajya harama frontier usanga baze bari mu Rwanda ntuzenya entertainment yabo bazi gusa niyo mu Rwanda nunga byo bashunga ntavyo baraba usugenda kubesha ngo umuziki wacu ngera mu Burundi bwose no sivyo Diamond yarabeshe umuziki wacu uguma mutugwitugwi ngaha nyene
nturenga ngaha
mani mufata igihugu general narabanye na Fizona Satubi muri Prime Music ara hantu bagira bagakubitika kabisa kavuga yaririmba bakazi ugasanga indirimbo ngaha yarariye hiti Bujumbura yamanura ariko no DJ yamanura volume ayindire ngo baritabira agacha hiti zakera uravimba kamera wacu zandirimbo zimwe zajya hiti kera za mambo ya mambo na zande na za live mieroni zimwe zigera kuba igihe umuziki w'u Burundi wari ufashe hari gihe abarundi bari bafashe igihugu uravimba hari gihe umuziki w'abarundi wigeze kuba ufashe igihugu uzo nuko nyina ata ma projet menshi ata ma projet akunda kuba yo gusirikira igihugu muri aba by'imiziki niyo utahura yuko ari abarinzi bamwe bamwe badashika mbwa Olega arashika Olega arashika indirimbo za Olega uzosha kugende hariya muri nyina uzozisanga
kube
mbo urumva niyo mpamvu baramugwanya sekeye n'abansi menshi urabyo Olega arashika indirimbo zwe ziriyo hari indirimbo za B-Face uzisangaye me izi ndirimbo za Petit Bashash sha bakiri ku gatoya barashikayo ndiko ndakubwira mu gihugu sio ndakubwira hanze y'igihugu Diwan ego Diwan ariyo
dramati
oya
Oya. Jana oya. Dramati no nga hanyene yubwana bwo mu mujinga hanyene hanyene bujumbura. Niho ni ibintu bya dramati aririmba ninzi nibyari ndiye umufana
wawe. Sawa. Buda. Turashari ko turayaga duhuza, sibyo?
Yego.
Uravuze ko na Diamond
byo turagiburije ko. Iko Diamond yatubeshe. Jenny experience ya Gizeland.
Wera.
Cyenda na maruguru
abarinzi barundi bagiye kora amashow sanga turabona kubantu sabana
wewe wigumi bako ehe bayakorera ibujumbura mbwira ahantu ruguru maze kugenda n'umurimbye agiye kora show
cyenda banze kujana na Air Pro
hehe mukayanze wawe
ya turaze kugenda za rubita mu mgashikanwa hari mu ngozi hari ya hakujya
ehe
tumanze kujya za
wowe bimeze gute
Turabonye byembo nabara mwakiriye neza baramunzi.
Baramunzi.
Myaka ijana baramunzi.
Imyaka ijana barabara yizijya. Myaka ijana.
Ariko wenda kubaze Buda.
Wasanze ibintu bimeze
gute. Nimba utubwira neza yuko hariyo zimwe mu ntara zongaha iwacu mu gihugu.
Zitatu
zitaza umuziki w'ubuntu. Zitaza abaririmbyo
barundi.
Sivyo. Bafise ivyo bumviriza. Ni kuberako bo bavyumvishwa cyane. Cyanki ni kuberako bo donc amasamirizo badashikayo ngo abibumve cyane ngo abarinzi b'abarundi bo bavise ibikorwa bidabashikira bo ni idisimbizi
ego
abarinzi b'acho barundi nako bikubiraza ibiganiro maze kubona bakoze mu Rwanda n'ibinga nibirenga kimwe
mu Rwanda
ye dabogye nakiriko hari umaze kwabona atari kwa yako yago nani umuntu ashigikira umuziki w'Burundi cyane
namu yagwanda ashigikira umuziki w'Burundi nibibaho
barawushigikira
nibibaho
barawushigikira
mara abanyarwanda urabazi
umvuze uko byo babiri kose sivyo sawa ndavyumva
na Diamond yavuze ati ahantu hagoye kwinjira ni mu Rwanda no mu Bugana
umvuze nabwo Ntaco niba ducagurira igihugu tukaronka basi n'umuntu abitahura basi umuntu ata umunazo umuziki w'Burundi
urya nta muziki w'Burundi ati nta nawe yo munda
sawa nta
bajya bibere muri business zawo
uyu munsi Ntaco okay bibere muri business ya za natwe yo mpamvu natwe rero sometimes twatwiye muri business zacu Tuzigo zitwinjirize kandi ukana kuhaye umunezero mu Burundi
nindira
abantu dukunda ambiance turakunda kuryohe
abarundi turakunda kuryohe gwa niko ndakubwira yuko je iki ndiko ndaharanira nikimwe ni nyungu zu Burundi
aha
sivyo
inyungu yose nico duharanira abitsa
umviriza jewe iki ndakubwira na gwa example urabona uwe tudahenda uheruka show ya Kirikuna WJ ryari mwira umuntu urabura ati kikura daboje bakoze show
yabonye ne bobo
yego
duruka kwabona kuri stage
apana bonye ne show yabo
bobo ya Billman boy ntibarigera bategura show ya Billman boy ariko deal barazironka ndakwibutse nuko atani ndirimbo banafise rwa gusora ndirimbo umwe nka kiruka amazi amenzi 9 adasora ndirimbo baronka shows barabaronka amashow
baronka yego
ibiteramo
rero ibiteramo
Nana kwibutse kuno munsi baza guperforminga mu
ego baraza guperforminga muri boîte yo mu Rwanda sivyo baraza guperforminga muri Cristal no kwa Cristal injira abantu bangahe
Bruce Melody ntaje guperforminga muri Cristal
injira abantu bangahe
Bruce Melody ntaje guperforminga muri Cristal
ari kuri dimire ari
ho yari
menshi ramaraki afadik
yari menshi cyane yari menga ikibanza gisanzwe ari senka
muri Cristal
ye yari tran imbi mu kibanza gisanzwe Tanti bar
Cristal ijamo abantu bangahe sakanuka ngana gucyo
No eske ni yaje
sa
ni yaje
emenya ni Cristal
Yee ni club no rayiza zakorera
nge ibihumbi 10
urayizi
mukabare muri ah passe vuga mukabare muri club
urayizi none wewe
muri Scottish Ja umagaze na batumenye ko kumenya kwacu tugukamishe namba ati bamenye ne bakumenye hello Mugabo bakumenye ukamenya ati
Okay bamenye ndaje gukora ibiteramo ndaje kugusinya makontra Olege jari asinya kontra miliyoni 50 naje kugira ibi kora ko bamenye
miliyoni 50 Ni muzodu Nandi Ngomba kuroga abantu kuri
Cewa vuba twategura ni
giteramo
kandi
tuzozaramo Turondira amafaranga nuko ndari gusa tutafite pesa Igarande uracyari
Soko ligano cha ushaka sadi
Umvirizane
Ushaka dukora igitambo cyane
Uracyari muto kandi sinshaka yuko wewe wokura nkuko abandi bakuru bawe babaye
cyane tegure tuwa tuzungura ama professor yose
ega ama professor ariko barazu
no bra rudino nini
no bra rudino nini
tuzungura professor
zose
tugire tuwa
tugire tuwa sa
hayi buye je mugani ndamwe
ufata
farias farias je ndamwe mira farias ni umwana mwiza farias umwengere mukayaka
eh
Ibana.
Igafari yazuye ubu nawe n'umusaza. Arabona uwa mayerere yagiye araba ubarabona igikenewe. Urabiva meno.
Kani n'ugoro gwa fiso rutanga kuva kera. Urumva uko yatase ndamwe ndavuga ati izo noti umujya wambwe muramu.
N'ubu Burundi niki muhamagara. Kubera iki yababwije ukuri. Urabiva meno. Ire kintu gari rege ndakwereke. Ndakwereke bro. Kandi burya turondera amahera. N'ukuri. Agashavaga agashagenda gukota iki
album ya Sabi afinde album shasha
agashagenda gukota
hello Africa album kali sana
nkije hello Africa yavuga ati nasoye album yalbum ndabizi neza yuko ni miburibure nzuye kuramwe ni miliyoni cyane urabyumva ndafite album kandi ndirimbo zisekaze amahiti gusa none urazi kujya album yo iteguza tourne
tuzobikora nzi jewe nawe cyo nani twindi twabivuga
urari rya album none sad benefice nafise empire empire ave nafise cooperative nafise cooperative avec igya album ashobora gupanga proje akayitwara muri bije urabyumva cyangwa akayitwara muri page bakamuhereza financement yayo yatua kati je ndafise proje I proje duhereza akazi abakora muri bije kugira bagoreza amafaranga baraba yuko ico kintu ugomba ukore hari abantu kizoha akazi
mugwaruka
wese kese kitwe tufe na terigi haruro yiga ati I album yanje yige nyene tere yiwe ayige neza akore muri bije avuga ati je yo ino proje izonwara ama miliyoni yote naba ari miliyoni jana nazo ari miliyoni 200 n'amajana 5 bije ra yaguheretse urabyumva Memu gibawo nyiko iyo proje wayize neza ku buryo izohereza akazi abantu urazi shorika ate urazi twe twarakoze buri prime music urazi abantu bahembwa n'iyo proje imwe
ni benshi
urabyo sadire washaka gukora atua bivanye n'ingene wayiteguye meme atana 600 million baraguhereza mugabo mugiye ico kintu kiza kugira inyungu hariyo numwe n'igiye kugiza guhereza akazi
industry bari ngamo n'undi bakurikana industry mu Rwanda cyane
egae abandi baririmbye barashiramo ingufu baramenye ico barondera
ariko nabi wacu barashiramo ingufu
abi wacu abi wacu ehanda go example ya Alvin Smith d'abord kino cyambere udafite confidence d'abord je gari ari kandi vuna mwe ka Alvin Smith ari karasuzugwa mwebwe muri kumurata ka Diamond mufite abarundi ngabe ko barabasuzugura bo imwe bonye habwo je barundi je sinzi ngene twabaye Alvin Smith ngo gye karagenda avuga yuko production yacu iri fake. Mhm. Bo sinzi ubo sinzi kwa information y'ubufisi.
Mhm.
Mu Rwanda studio bazira amafaranga ngaha. Ndazo ayo makuru ashobora kuba yafisi. Umbeshe. Kende ko dutabara umuziki w'u Burundi.
Mhm.
Mu Rwanda bari hangaha.
Mu Rwanda ntavyo ndakurikirana cyane.
Oya aba bagenda namba hariya muri studio mu Rwanda bari hangaha.
Sinzi vero. Nika urukurukuru kwa wajabazi
kwa nara urukurukuru niyo
jewe sindarenga kanyaru wabi
hiti nurariga kanyaru
wabi hiti
urukurukuru wasi umvise yuko wabari hama franga nga nagote bagi yuko nila mwanda
msa nguna madura arimbara nga hae
atari mwusi ya majanani
menga ni sengs
wala indiri mbo zinga hae imge odio imge sengsa ndolari umvara arimi yoni zinga hae
aliko sini waza
kujangwa
jesi jengi ya nibi huwa kwa yonoti
sibi huwa Sibihuha mwene wacu. Je mama ndakumvisha agashiro k'ibyo bintu ibindiko ndakubwira. Ufashe audio imwe $500. Kuri bajya ba producteur twumva ngo mama ngo ayo mazina yabo azagushika nga. Sibyo? $500 ni hafi miliyoni 2. Miliyoni umwe urenga n'ibihumbi amajana menshi. Sibyo? Studio ngaha ugiye kwa Ibrizi indirimbo imwe n'ibihumbi jana.
I mention ni sasenga.
Aba I mention ni sasenga ntumire. None comment est-ce que ugenda kuvuga yuko production yacu ifake iri down. Mugihe avec 50000 bagukorera indirimbo imeze bon. Eske umu producer waramuha eh idolari majana atanu ngazigyo hayo ujya urabura ya karite ukeneye. Bene washo. Amatwa sumira agurishije ibintu byose byo munzu. Abigurishirije mu Burundi. Aci yagenda mu Rwanda. Dabor arisha huye wenyine. Wagiye gukora indirimbo idolari 500.
Icyo gihe Ntaco ayo makuru abara makuru yo mwibarabara.
Ayahe.
Ayo makuru badatohojwe. Iyo
ngo yagurishije ibintu byo mu. None ni example ndaguhaye. None amareveni y'imiziki yabo avahe.
Atarwo gusa Alvin Smith yayibwe. Yaribwe igihe yari yafashe
ibyo ntabyo nzi ko
yari yafashe urugendo yari yarasahuwe
kwibwa gusa
kandi bimwe yaratangwe kubifata
eh
ya bamwivye
bamwe Ntaco basi ego basi
aragiye basi ayo makuru ni barabara nayo makuru
Ntaco basi
nayo makuru kuravuga simbizi nayo gukinyiza kandi umuziki
ubu urindi
gukinyiza wana muziki
sibo nyene none sibo bagenda yo kuri amafaranga hari
Ega nawe ndaje message
agacavuga ngo urumva ngo indirimbo ngo zirateba none umuntu umwe ibihumbi jana Samir sivyo Samir wowe Samir uzomuhamagara Jovera ze kuvugiriza piano wamagare nambari bravo cyanke ndaze kuvugiriza base wamagare ega umuziki ari umuziki umuziki ugira ube mwiza ategeza ko hahe mitwe myinshi Wabyo Alvin yavuze yuko ngo nkumva ngo abaproducteur batungu baratomboza utomboze n'ugiye aba yahawe amahera make Urabyumva Hari abantu ngahanze aba musicien ngaha aba producer aba musicien atandi umproducteur mugabo w'umumusicien azi akoro uririmbye gusa gutora n'ingoga kubera arakumva uririmbye ngaha na Urabyumva kamene wa Uwe rero uramuri kwa ukwiwe niko bigenda
Bisigura yuko iryo jambo rya lavache original iteze ari kugwa neza na gatoya.
Ubiye rero niwe yavuze nabe ahubwo niwe abo bandi bose bavuga ko bazotera amabuye Diamond. Lavache no yotewa amabuye. Ari to. Namba ta mafaranga afise nayandike projet. Amatwe dutera induru. Pige fuyo. Soje bwo pige fuyo. Baka bije mpatie lari. Tumushigikire. Hame yo projet tuyikore.
Kabisa indisimbizi
yego
nkunda ndagushimire mzee iyo dukoranye ikiganiro jewe nawe turunguranye ubwenge ndazi neza kukazi ndabizi kukazi urumwe abantu bimvuga kure dufise
mvuga ko byumvirwa mahiri
kandi bafite byumviro biri hejuru kandi no muziki wo gwaneye kuva kera
niba
ko nanje wampambaniye jewe wampambaniye nk'icambara gishati
cy'igifu cy'ikinyina
iba nara post nzi foto jya ndavuga ati hana aje kumba ati bona wewe ibintu wowe ndavyibuka umva wo wagwaniye muziki kuva
kera
sivyo kandi nanje uko biri kose ndazi neza kabantu babasha ko duhuraje nawe kubera iki ivyo uvuga byose uvuga watakaje nimba je ngirigwa bako base nkagira nibo ninagira nanje mu Rwanda nimwabona afashwe nabi mu Rwanda ahuzo kumbira ndazi gacho muri ndiri
urajayo
ndazi gacho muri ndiri
turindiriye turabera mbari masimbi nambari isimbidi
eh ndazi
karaginyo yakadene karasubiye yo eh azi n'abanyarwanda
ndazi ni kolabo na dramati
azi by'abanyarwanda kazi ngene babujyoshye
urazi ngene mufashe neza dramati kana gushimire Ekanda gushimi.
Eh
tunabibutse neza yuko abarundi bose muri mu gucu Rwanda muzegwe na gushigikira WJ na Kiriku.
Na Kiriku akiri.
Mugende mu supporting. Buda babwire bose bagende babashigikira.
Ebana mugende murabe Kiriku ra WJ.
Baze kwa kutira mahiti za bisuni zindi.
Arazi baga peti nisi.
Eh muse rero kare muza kubikurikirana live kuri Top TV.
Eh biza gusha kwa direct.
Eh.
Ah.
Top TV. Sako kwa kugira murabe nimba Nimba barundi bataza kuronka abantu baba supporting.
Viriza we. Tuzogende mu Rwanda.
Wewe. Zumugiye ukori.
Gutembe.
Kabda shaka batsa. Bose ubugiye ukori.
Gutembe. Razi ne mu Rwanda hajyoshe mu giporoso.
Kane wa mawagiye
mu giporoso. Je tugiye mu Rwanda ni mu giporoso.
Ubwo wa mawagiye
ku gisiment.
Eh ku gisiment.
Abiri. So azo gisiment cyangwa mu giporoso.
Mu gisiment ni mbangu na hantu habagararitse.
Oya we uraza tugende.
Kane wa mawagiye.
Cyane.
Moto uri ari uri.
Namayo.
Fokozo kurondera abantu n'ise baza kukwakira.
Amen.
Mugusozera buda ari kinome widogera ngo bari ntibakiriwe ngo ntibakirwa ntibagirike. Narabonye ikiganiro kwa yago cyakiri.
Go found me.
Na wazingo kwa yako zingo mburu kibu. Ila kesa kesa kenda hata mapiesa.
Yeah, kesi cha yona we.
Hapo ni jamfisi mo doki kome.
Oh, yombogini wa wani kazi yo. Yeni geri. Mazimia hak. Kuwa kwa kani mbabe. Mare mukani mbabe. Nui rachari yomo doi. Mazimia hak ni tatu.
Ni akitatu.
Kedera fumbu mo tuko nyeni. Kumuziki wa dance.
Muziki wa.
Inewe mwanza kuitera yos. Kani yashira mazimia kunde plaza ke. Ago simbizi yuwa we. Numu muzima vrema. Numu sin. Kani arafasha ni kitoro chiyola. Zagua dukori kigani.
Tenaj.
Dawa kuna chane gos biende kamera ni if bari watofshogia masana moja chabashikiri ameze neza chane gos chao chao muri komantere yao guys muve katanzigo
nanzigo
atanzigo andika komantere yao
nanzigo
ntwigera turaniko asante sana.